Animaka judo makoba nyonya dundo kovino kinyo Tumnie nengo Tumaka judo linge wae
Madame, excuse me d'accord. Bien. Il y a qui va faire, vous connaissez le tuy, n'est qu'à qui va faire. Il connaît le Guinée. Il connaît le Guinée. Sani udogo bende manyo jadola machalo kaka an. Itidaki sepenja gima mia chuli kama.
Wachna.
To kingena loose balance nikech dollars ng'eny ka. Iwinja. Kaupongi dollars nyathi matin geni. Ne, an iwinja gima mia kata nyiri odura. An nyako ka chwanyora kata wachna chwanyora kodi. To iya wang nikech dola ng'eny. Nyiso ni pack your things we go argue with Paris.
Miriambo, we miriambo mang'eny piny kae. Dollars nitie mana US.
Kenya ka waonge kodgi mang'eny ko. Yando paro na story moro yanda tero nyathi moro oko ka. Nyathi akawa kawa ka chal gi Rihanna. Mita donjo kode swimming pool. Ka watieko swim ne, nyathi koro chal mana na nok.
Mano to kore medeo.
Kore ni simplicity. Emo ber. Ana eri matek jaber. Ana se fall jo kama.
Miriambo, anda ka winji ki wakelo kanyo maber.
Aru ka kele maber. Nakakar wuotho chwe yo mer. In mi ngano chwe gi top soy. Ne. Wira di, wiri yan. Ne, iwi. Ne, nyasayo ka wakawa basketball ariyo.
Hey, yaw.
Otherwise, this is so nice.
Hey, kizungu mangeny kidulo kanyo mag-apne kata miyonge.
Mano default setting. Can I describe your beauty in the Queen's language?
Makulungoni,
you are sumptuous, quite sumptuous.
Magoto koro mage moka wingi yawa.
You are mwa. Kuri winja jabe.
Wachina.
Nekech sa wasa de mangento, inga duwa ni mondo kori chopo winja. Okuro winisa kaka nyalo judi mondo walosa kila ria de.
Nia mana namba ni ya bebo chori.
Oh, toki ngeni an maber ka mi namba na mondo i se chopo ot. Tiyor na namba ni mondo aor ni M-Pesa. Iwinja.
Adier. Di mora wada.
Iwinja M-Pesa ma oro ni 5,000 siling. Mano mana mar flashing. Mano mar flashing.
Wache kendo wachno.
Iwa bro troubleshooting with love. Podi. Mano koka chako.
Chieka wada.
Koro chwa namba na mano 07.
Ni 07.
12 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16